Hey, utshwala bangkhona he, bangale kumnandi emane. Uthi ngithatha umna wami ezobuzwa la. Come on. Ufunani?
Ufunani? Mina ngizonatha anything, bros.
Anything, akule into enjoy anything, man. Come on, kambo utanta, man.
Okay, okay, bros. Ungaletha nje i-black label.
I-black label yakho na, okay. Lethani i-black label yakho.
Ha, bros. Uchwa lobu phela buyachisa. Ungathi sinathi.
Kanti kona sudinga i-temperature futhi.
Ah, man.
A beer is a beer. Whether hot or cold, as long as it will take you intoxicated. Eh? Sudinga i-temperature futhi.
Oh, hayi, ngiyayizwa plus, ngiyayizwa
plus. Nata, ndlala mfana.
Tshela mina ke mntomdala. Ikhona yini ikota chicken yembuzi?
Ah, kula ikota chicken yembuzi man. Ikota chicken, chicken anti inkukhu yini? Kanti sizidini futhi.
Ah, futhi. Bengithi ngizama.
Uyayiladla wena uzasidlisa wena.
Bengithi ngizama isikhiwa.
Na.
Singilahle isikhiwa niyabo. Oh, uthi ikota chicken yini?
Na, ukhuluma lokho ejobheke kwakwesi. Ah.